Nei, det var bra det. Up on the mountainside.